subambia e gu Kristo fo ya warie pa na wo de na ye fasting me kwa adwuma ma bre
Hannity expand your view.